Arangira mukira n'umutima watuta icyarira mpawe rero rero ni weekend se ntidushane mugashanya ndakuri byaso ni muro iyo iyo ndabamura pepe ukadeshana ndabamura pepe ukarindulisha karinjita ndekisa dushanye Thank you.